Hai ba ga ga tsika tsena ke Friday ke tsatsilela o tsena ma government le baba ba ba tsa sembutse ke na le mangi ke ntshimbole chimfo with na le mangwe tse sereng out to bed to and na re tri ke re chimbole ke ntshimbo nwele ene ke ma China o itse ba reng cha wa the mo ma tshi ho cha wa tshi ya re su ke le ba no setse ka left and right out left and right a tsho ke re ke nya go bo ha ke tsama ga reverse Isn't Chimbula can chimbu bawati? Happy one of our twenty five. Let's test one of the stand. Really green away. Ah, cho. Chimbula can chimbu by Lorahana Murikare. Tagari, yeah, Romanwai. The ball.